ubizwe ufanele ukuthi mbuli eyindlini egodlweni sikaNkulunkulu kube khona izindlu zomusa. Kufanele endlini sikaNkulunkulu bazalwane awuNkosi yami kube khona. Uyabona mina ngoba ngizalwa kwaZulu imiziba mkhulu kube izigodlo. Kukhona mamnyanjeni indlu yakwagogo. Kwagogo masengibhedile ngamitha kase ngiyaxoshwa endlini kama wami. Kwagogo awukasiyamisanibonani phela entshumeni bazalwane, ngoba uma ngeke zaba khona izindlu zomusa bazalwane, ma ngeke kwaba khona kwagogo, abaningi bethu ngababekho emzini kaNkulunkulu. Hhayi, abaniswanga abantu entshukumeni, asikho ngcwele kakhulu sonke, kodwa sigcinwe ukuthi emzini kaNkulunkulu kukhona kwagogo. Kwagogo ma sengixoshiwe endlini kama wami, sekuthiwena ngekulale lana. Ma ngifika kugogo ungijikijela ngoblanketi athi lala wena. Bazalwane, ma ngifika kwagogo ngifika ngilambile, afika ugogo akuphake noma ethetha. Ugogo noma ethetha, awusanibonani bazalwane? Kodwa ugogo wenza njani? Mase ngifike kwagogo ngeke ngilale ngingadlile. Hayi, mina nazi ithani intshelo yimina, besiphume silalela ubaba wami elingizalayo lizwe ukuthi ngiqashe kwagogo. Besalizwe iphume silalela kwagogo lingene selibhonga. Wena mbulu uyahlupha. Abesengithatha ugogo, sanibonani antshume? Ugogo uyangithatha ngibeke emva kwakhe. Abe sebhekana naleli phume esalizalayo alibuze ukuthi ufunani. Abe sethi ugogo wami umntwana umusa ongizalayo athi wena musa unangane la ekhaya, iy'ngane zikambayiya. Sanibonani phela ntshukumeni? Uyaqala ubulale mina kuqala, ngoba wena la ekhaya unangane, iy'ngane la yidekele zonke ingambayana. Ma umuzi kaSimakade ungeke ube nayo indlu yakwagogo. Cool.
Kwimana asikwazi ukuba excited.
Chapa wena wazi. Imana shayifani no lusitalu. Imana ayifani ne session ka 10. Suka. Bakona matwanchu ola. Kuimana wapostolu na chave. Siwafula manga mefusa kuimana. Kuimana siwafula efusa. Kuimana sisuke sizele. Uzokhomba wona manxeba. Umqobo lwawo sithi nakhu la. Imana ke lehlo. Uyabona ke lo sithole enkonzweni ka 10. Usithole sisi right sesibandishile. Umthetho wathi sibandishwa kuimana. Lana ngolwesihlanu basuka bezovusa ingoma ukuthi nami ngibuye ngicule ingoma yaseJerusalem. Angithi ngisuke, phela ngisuke ngifike ngingasayifuni ukuyihlabelela. Ngisuke ngifike ngihambe ngibuze ukuthi ngizoyihlabelela kanjani. Hayi anizwa bazalwane, ngisuka eFreyhead ngihamba ngithi bayihlabelela kanjani ingoma yaseSiyoni kulelizwe engithunjelwe kulo. Bese kwalwesihlanu ombuyazi bangimemezeni kude bathi sihlabelela ingoma yakithi. Kwalwesihlanu ngisuke ngihlatshelaliswa ekuseni kwimana, ngisuke ngiboshwa amanxeba. Lalelake ngokuthenga sebeqala ukunginika ukudla, banginika iparish bathi dlala ngoba indlela inde, banginika ukudla kwasemini, banginikeza i-treatment, banginika i-treatment ngokuthenga, banginika amaphilisi bathi siyaqhubeka uhambo. Endlini yakwagogo wayezethi akumnandi kanje umfana kithi. Endlini yakwagogo mpostoli siphuza itiye elimnyama alingenalo ubisi sikwagogo, sidla isinkwa esingagcotshiwe. Into ekhona ile ukuthi ugogo ungonile, ugogo umfudumezile, ugogo umfihlile. Endlini yakwagogo sifika thina amantombazane akhona sizele lezi ngane zethu esizalela sizale khona singasazi ibongo zazo. Ugogo akubuzi isibongo, ufuna ikhambi lokuyithatha. Ugogo akanasikhathi sengibongo. Ugogo ufuna le iphile lengane ukuthi iphile nje ingeyakwabani, kodwa ingane ngoba isifikile isendlini kagogo and wonke umuntu ongenile kulendlu kufanele ephilile. UNkulunkulu umbula ngiyeke lento, wasakhela indlu yakwagogo. Uma sesingene kuyo uthi umpostoli wasethasa uma esebuka sesiphakathi sonke. Sonke sesinjani? Sanibonani bazalwane, angithi endlini yakwagogo ayikho into wekwayizethi yokugukubuza omunye umuntu, ngoba wonke umuntu uzeka kwesimo sakhe, wonke umuntu uzezophephela kwagogo. Kwagogo ayikho into kulokhu khomba omunye ukuthi wena wawudakwa utshwala, ngoba nami ngangixakelwa inyawumpe. So ugogo usenzela umusa ukuthi asingenisele endlini. Mase sihlale phansi uthi ufana wasethasu kanjalo ke akusekho ukulahlwa kwaba kuKristu Jesu. Noma ilisti yamadoda awaqoma inde kakhulu noma ifushane, akukho ukulahlwa kwaba kuKristu Jesu. Sanibonani bazalwane, noma ilisti yezono inezono zokubulala, akukho ukulahlwa kwaba ku Kristu Jesu bese siyahlala ake ninginikele imizuzu bayihlanu bese ngiyaqeda abazalwane mbishophi ngivumele ngifundele amavesi bese ngiyaqeda Sihlalela ihlina wokhokho sesoxoxela omunye ofikayo ofike ehamba ekhala simtshethwe mntana safika sikhala njengawe hlala phansi uzoba right siyaduduzwa kulomuzi siyaphola kulomuzi siyalashwa kulomuzi masisukuma sihlabelela acabanga ukuthi sasivele sinamandla kanti sasingenawo amandla amandla sawathola la endlini sesihlala phansi saphuzisa umdokwe ushukela sathola amandla mbuli futhi iBhayibheli funda iBhayibheli mbuli funda mntanamfundi